Ndabara mukije mwese bakunze ikiganiro kanguka jewe na kwishikiza netwa Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa kane mazimisi ndiko natanga impanuro ku bavyeyi bafise abana bageze gusohoka canke bageze gushaka ni vyiza rero ko tugeragaza kumva ico Bibiliya ibwira abavyeyi tuzovuga n'ico Bibiliya ibwira abana ariko abavyeyi murafise uruhara runini gose ndabivuze yuko ubushobozi uburenganzira bwo gutanga umukobwa ni se w'umukobwa afise ko bushobozi niko tubibona muri Bibiliya mu isezerano rya kera mu isezerano rishasha niko bivugwa nubwo bamwe bamwe uno munsi batavyemera kwera amajambere yaje baravuga ati uno munsi umwana w'umukobwa amaze gukura yarize kaminuza ize université n'abagikeneye ko se wiwe amutanga niwe ahitamo wakunda niko bimeze kera nyine byari bimeze mu mico imwe imwe muri Afrika wasanga se w'umuhungu ariwe mutorere umugeni ariho ni mico imwe imwe uno munsi ejo bundi nasanze mu Masai ariko bimeze n'uno munsi abamasai bari muri Kenya usanga se umuhungu ariwe mutorera umugeni nako naganira n'umumasai akorambwira ati je sindangira mariage sindashaka sindarongora ariko ndi mu ntambara na papa wanje kuko azi uko ari wateza kuntorera umugore ariko jewe uko mbona ibintu si bakuye kuntorera rero uno munsi cyo nshaka kubabwira mu byekeje mu gimana haniniya si papa wawe w'inyama n'amaraso akuye gutorera umugore wowe umuhungu uri kuranyumviriza ahubwo wewe uzi imana ikubwira abantu bazi imana ukuye gusenga mpemu yera akuyobore nateza kureka ngorongora uriye kumwe umukozi wa Abraham mu w'Imana amwereka ngo nujya siko biteza kumera birashobora kumera kujya ariko ntibiteza kumera kujya ariko iyo usenga ukizera Imana ukagira confiance ukayizigira Imana zo kuyobora nimba wakunza umukobwa cyangwa umukobwa yakunza umuhungu ni viza ko mubisengera ibyo nabyo nezo bivuga cyane cyane ku kane w'umundwiza ariko no munsi nashaka kurangiza ibyo nako ndavuga ku kane uheze ndiko ndavuga ku bavyeyi nka gutanga abakobwa babo kuko bataronse inkwano ngo ikwiranye ifite agaciro k'abakobwa babo siko muvyumva inkwano dote ngifite agaciro kangana n'umukobwa wawe je nkunda kugira abagenzi banje yuko iyo umuntu avuze ati ayo mafaranga nakwiranye n'umukobwa wanje je ndamani bazani none naye ayo mafaranga akwiranye n'umukobwa wawe je ndafise umwana w'umukobwa sinibaza ko ari amafaranga akwiranye n'umukobwa wanje nta mafaranga namwe nta muntu umwe yoshobora kumugura kuko bivana n'agaciro ndamuha rero nimba wibaza ko ayo mafaranga ajyanye n'agaciro k'uwo mukobwa wawe nuko yuko umukobwa wawe asa agaciro kari hasi cyane wamumanuye hasi ku bintu bifatika ibintu bihera amafaranga ni ibintu bitoya bica bihera urumva wamukoroye cyane umukobwa wawe ukwiye gutahura yuko atamuntu yoza n'amafaranga y'inkwano angana n'umukobwa wawe ivyo rero no kubitahura ukaguka mu bwenge bwawe ukumva yuko umukobwa wawe asa agaciro nta n'umwe yomugura ibi byose by'amaseremoni by'imizi mikuru ni ibintu byo kubahiriza imico ariko namavuga nti imico ntizibire umugambi w'Imana nimba umuhungu n'umukobwa bakundanye bakabasenze bakumva ko Imana iri kumwe nabo ntihabi intambamyi ibuza urugo ku bantu bahagaze neza nimba umusore ashobora kuba umusore yubaha Imana akwije ibintu byinshi ushobora kuba wifuza ariko akaba adafise uburyo katari umutunzi atari umukire adafise uburyo ugaca umuhora ubwo buryo ndemera yuko utokomera ko umukobwa wawe aja gupfa n'inzara nimba ubona uwo musore atacafise adakora atana kimwe yinjiza aba kwa se na nyina ndagushigikiye yuko nawe utotanga umukobwa wawe ariko nimba uwo musore afise haba nuko dukeya afise bashobora kudusangira n'uwo mukobwa wawe bakizera Imana yawe ubutunzi bwa mbere no kwizera Imana bakizera Imana yabo ko ashobora gutangura kuri ko duke nta kuntu washobora kuzibira umugambi w'Imana kubera ibintu bifatika canke materiel nta muntu ashobora kugura umukobwa wawe ivyo rero nubitahura jewe cyane ko ndashaka ko tutahura muri kanguka nuko imico itozibira umugambi w'Imana imico itozibira abana b'Imana kubana bakubaka benshi barananiwe kugira mariage muri Afrika kubera izo nzitizi z'amadote canke z'inkwano z'umurengera rero ko wakane uheze narangije mvuga nti hako uvuga ati zana ya naya nimba wewe ufise uburyo se umukobwa ahubwo bashigikire bafashe shiramo n'amafaranga yawe ahubwo bigende neza ubahezagire kuko nawe Imana yaguhezagiye nimba ura warateye imbere nuko Imana yaguhezagiye nawe bahezagire nk'umuvyeyi ugaragaza urukundo rw'Imana kuwa kane naho nzovuga kuvyerekeye abana nabo Ubu tugeze mwanya w'inyigisho turakomeza kwiga ku ikete Paulo yandikiye ishengero ryo Anyefeso ejo natanga kubabwira ibigwanishwa dukeneye kwambara nabwiye ko batubwira bitandatu ariko ndobeka yuko hariho icindwi kitavugwa nk'ikigwanishwa ariko gikenewe utagifise udashobora kukomeza reka tubanze dusome ibigwanishwa bitandatu batubwira ngaha icya mbere twarumvise ko ari ukuri ariyo nk'umukandara canke gukenyera ariyo ceinture ni ikintu gikenewe kibuze cyane mu bakristo uno munsi hari igihe wumva abakristo nk'ibi babesha ugatangara ukumva n'abakozi b'Imana ushobora kumva ko bakora besha ibintu kandi babizi ko bakora besha atanta inyungu zifashe bariko ararondera ariko kumva ko babesha kugira bashike kuco bashaka kubesha rero dukwiye kuvyihana kuko kubesha kirashobora ku muryango satani yinjiriramo mu kugutera cyo n'icambere cyakabiri twumvise yuko abaroma ngene bambara barambara icuma kizigama ngaha kugikiriza citwa kirase no kuvuga yuko ico cuma bacambaye umutima ntaco waba namyamiyaza yakubita kuri ico cuma kandi ico cuma ariyo kirase bavu ngo twambare ngo cuma cyo kugororoka kiyaza dora justice nako nabwira rero ko kugororoka cyangwa sanctification n'ubuzima umwana w'Imana akeneye hari abantu benshi basenga narabonye abantu basenga bisonzesha biyiriza iminsi 40 iminsi 40 atajya ikintu kimwe anywa amazi gusa ariko karaba ubuzima abayemo n'ubuzima bw'ivyaha ugasanga nta kugororoka kurimo ariko arasenga cyane ariyiriza cyane ugasanga nta bushoboza y'amasengesho agira kuko ari mu buzima bw'ivyaha rushobora kugwanya satani uri muzima bw'ivyaha rushobora kugwanya satani uri mu biturire canke muri ruswa rushobora kugwanya satani uri mu cyaha cy'ubusambanyi nta bushobozi ushobora kugira rushobora guhangana na satani uri mu vyaha nimba uri mu cyaha cy'ubusambanyi nimba uri mu pornography nimba uri mu bubeshi nimba uri mu busuma mu bujura nubwo wosenga nubwo wogenda muri eglise nubwo uri muri korale nubwo wovuga ubutumwa ari umuryango wuguruye satani azokwama yinjiriramwo ico kigwanishwa kirakomeye cy'ukugororoka kandi tureke n'ivyo ijambo ry'Imana yavuga mu Baheburayo 12:14 Hebreux 12:14 ngo turondere amahoro n'abantu bose ngo n'ukugororoka ngo atakugororoka ngo nta numwe azobona umwami sala sanctification personne verra le seigneur ukwezwa rero n'ikintu gikomeye ukugororoka n'ikintu gikomeye dukwiye kwitaho nk'ikigwanisho nivyo kugororoka kurakeneye kugira tugire imigenderanire myiza n'Imana kandi kabuzi yuko upfuye uri mu kugororoka upfiriye mu mwami kandi uzaja mu ijuru ariko ikishasha kuri bamwe bamwe uno munsi nuko kugororoka canke la justice ari ikigwanishwa ni ikigwanisho ca kangahe ca kabiri kuko mwibuka ko twasomye ngo mwambare igwanishwa vyose uko bivuga vyose kwa bitandatu ukuye kuvyambara ari ukuri umwana w'Imana agendere mu kuri ica kabiri agendere mu kugororoka nije rero kugororoka kiragoye cyane mu ishengero benshi ntavyo bitaho kubera iki kubera amashengero menshi no munsi nta kugororoka bakivuga uno munsi amashengero menshi yigisha abakristo kwizera gusa gucakira imigisha benshi bahagaze ku migisha ubwo butumwa bwa prosperite gutunga kugira amazu kugira imituga kugira indege ugasanga bagiye muri ivyo bintu byo hise gusa hanyuma kugororoka ntako bavuga hari n'abadashaka kumva ikintu cyo kugororoka bakavuga ngo turafise kugororoka muri Kristo ngo nta kibazo ugasanga baba mu buzima bw'ivyaha kandi basenga kandi baririmbira Imana ni vyiza ko umwana w'Imana atahura yuko kugororoka ari kigwanishwa kikomeye kuko imyami myinshi ya satani irondera ubuzima bwawe bw'impemo duko navuga ubuzima bw'impemo izo kwikubita kucuma citwa ukugororoka kuburyo uzokushora gukomeza urugendo rwawe kubera kugororoka ariko uri mu buzima bw'ivyaha nimba uri mu busambanye nimba wana n'umuntu mutasezeranye nimba uri mu pornography nimba uri mu bubeshi mu busuma ivyo urimo vyose hamuka kumusenga uje no mu rusengero n'ukuvuga yuko imyami izoza icumite umutima wawe w'impemo upfe mu buryo bw'impemo ubandanye ubaho bakubona abantu kuriho uri mu ishengero uri muri korale ariko warapfuye kubera umutima wawe w'impemo utazigamwe uzigamwa n'iki rero uzigamwa n'ukugororoka tugendere mu gororoka turondere kugororoka nimba hari cyaha urimo ukumva mpemo y'Imana nakwemeje ko uri mu cyaha fukama wihane nutegeza kurondera ngo umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana ntimuzokwamana ari gishobora kuri wenyene ushobora gufukama ukihana wewe nyene imbere y'Imana Imana iraguharira ni wihana azi ngo nabwira abapagani gusa ndiko mbwira n'abakijijwe cyane cyane abakijijwe bumva ko bazi Yesu Kristo ariko bari mu buzima bw'ivyaha n'ukwitandukanya ikintu cyose kigutandukanya njambo y'Imana ikintu cyose kikwanduza ukihane ugendere mu kugororoka ntihuzo ushobora kunesha satani nivyo umwana w'Imana nubwo agororotse aragira ibigeragezo ariko iri mu kugororoka ndiho arakugwanira Imana irakugwanirira kija mu ruhande rwawe ariko iri mu vyaha biragoye gusaba ngo Imana ikugwanirire kandi iri mu vyaha wenyine banza wihane uve mu vyaha ugendere mu kugororoka kuko kugororoka ni kigwanishwa gikomeye nico kigwanishwa cha kabiri ejo tuzokwiga iganishwa cha gatatu ndio bahezagire mugira umunsi mwiza.